held close to their hearts. Itembile. Nabo bonke umncwane betembile. Bathathwa benziwa into odlala kuNebukadnezar. Ngoku kufika uMikhayeli ingelosi elwayo engumkhuseli. Ithi kuDanieli, umhlaba wenu uzobuya. Kodwa wena uya kuhamba uye ekuphumulweni. Uvuke uye ekuqashiseni. Ekupheleni kwemihla. Some are wondering, uba Thixo kutheni uthathe ucomrade Mark Clay. God, it was still early. Thixo wam besimdinga. Kodwa hlobo ndivumele ndithi, there is a good time to die. It's a good time to die when your family is in order. Ungafa xa usapho lwakho ulukhokhela lumi kakuhle. Ungalala phezu kwemisebenzi yakho. From the deliberations made here by the speakers, I could make an assertion to any part that the labor movement is in order. Therefore, lixesha elihle loba uComrade Maki alale ngoxolo. It is a good time to die when your faith is in order. Xa ukholo lwakho lumi kakuhle nento okholelwa kuyo uyazi, then that is a good time to die. If umpostile uPaulos xa esimka kulo mhlaba xa ebonile uba konke akwenzileyo kuphumelele, ivele sithi umzamo omhle ndiwuzamile, ukholo ndiwudinile, ugatho ndilufasile, ngoku ndilindelwa sisithaba saluzuku lingakuniyo, ngoba it's a good time to die when your faith is not. Lastly, it's a good time to die when your future is in order. Xa ulazi kamva lakho intoba liphile.